E tama, tanguhia taku koti ua.
Take my raincoat.
Whakairihia, I te kāpata.
Hang it in the cupboard.
E tama, kemihia oku mohiti.
Find my spectacles.
Kia pai taku ki te atu I a koe.
So I can see it better.
E tama, o mai te puka puka.
Pass the book to me.
Kia pai ai te panui purakau.
To read a story.
E tama, o atu te kamera.
Pass him the camera.
Kia pai te tango whakahua.
It's good to take a picture.
E tama, haria aku peke.
Take my bags.
Ki taku motoka, I runga I te arawaka.
To my car in the driveway.
E tama, puritia dopotai.
Hold on to your hat.
He rā koro feo feo tēnei.
It's a windy day.
Ngā tohu tohu o te whānau. Kia pai te kōrero Māori. I roto I te kāinga. I ngā wā katoa.